garasi oh an waye sama xelbi lepp ci yow lay ne jamono